Lithola lisakha lapha linjani nozani khuluma lobani la
siyaphila ngu-Eugene Ndlovu
Eugene Ndlovu omunye ke
udumisana mkhwana
ye lingamabhilita la
ekhakwa nakusefi lapha
ye ama-elections efikile lapha ukhetho lolo lubuya lulubona njani
asikwazi ebantwini thina ngokubona kwethu sibona kanje kuzihamba kuhle asazi njani
abantu abaningi bathini ezigaba enxapha bakhona abantu bafuna liphi ibandla la
abantu abaningi nxa sisizwa bekhuluma phandle kungani ibandla likhona kwabasalithandi singakwazi ukuvoteni sibili kodwa nxa sisizwa bekhuluma sabe sizwe ngani bafisa ukuthi ngabe kuyake kutshintshe nje kweni na
wena-ke
nalapha abantu bayatshiyana abanye ngabakhonaphi kulo naleli bandla kuze abanye ngabe sisisi bayatshiyana
kodwa babafika ezindaweni laba abakhampeni abadinga ukukhankasa ukucela amavoti babalivakatsheli bekhuluma lani
hhayi bake befike
um wena uthintwa yiliphi kakhulu nxa ukhakele
mina lami lapha hayi mna ngizabona ngelanga langikhona hayi
awukacabanga ukuthi uyavotela
ubani
undlovu-ke
ukuthi asikawabona ama-candidate akhona wonke yikho kungani kunzima so thina ibandla umuntu esimaziyo ngupresident laba abanye abakhontesta ngaphandle kwaTshisa ayisibazi so asikabi leqiniso ngoba sikabona ama-candidate akhona wonke ukuthi ngobani lobani
ubufisa kuyini okhakhela ukuthi utshintshwe kakhulu nxa kungavotwa
thina esikhakhela ukuthi tshintshe nje i-economy khonokho nje ukuthi sihlale singela mali yikho singani sikukhalela kakhulu ukuthi lathi sike sibe leth imali engasiyo forex
ye wena ukhakheleleni ofuna kutshintshe kakhulu
mina yona le imali ye-forex yingithanda kakhulu
awuyifuni yakini
hayi of course ngingayifuna but i-forex ileli jali ukuthi liyenze kuhle